Kua whakarewa here, he Rautaki Hō, mo te ao pāpāho Māori, ko te matū o te Rautaki Hō nei, me pēhea te whakahāngai I ngā kaupapa whakarauara I tō tātou reo, ki ngā tau whitiwhititanga I roto I te ao pāpāho, pēnei I ngā tūā papa Matihiko. Hei tā te rangahaua Eruera Rerekura, e mihi ana te nuinga o ngā kai pāpāho Māori ki tēnei huarahi Hō, e wairea haere tianei.
Nā tēnei tauto I tō o te rāngai pāo I arataki tēnei rautaki au. Engari, aitana, koenei te reo o te kāui papa o Māori.
Tēnei mahere e ki ana ko te mahere whakapua ki reo. He whakakotahi ngā whakaro a te hunga pāpāho o mātou moimoia me kīra mo te ara whakamua. No reira, ko te mea nui, mā pango mā whero kauti ai te mahi.
Ei tāta toi au o te māngai pāo, e rautaki tēnei ei waka kotai I ngā kai pāpā o Māori.
Ahara tēnei te rautaki pūte mō te māngai pāho. Ko te tikanga o te pōnei, ko te whakakitenga nui mō ngā tau kei te heke mai. Kia kotahi te moemoea, kia kotahi te kaupapa, te whakaro, a ngā tau kei te heke mai, hei ārehi te mahi tahi. Nā reira, ahari te mea, he herenga ōna ki ngā tikanga ā pūtea nei.
Engari, ei tā te minita whakawhanake Māori, kāre ngā kaipā o katoa I te tino tautoko I tēnei rautaki. Mā tuarā, ko te wakaruru au o ngā reo irirangi Māori.
There's some anxieties in this room because people will think, or may think, that this framework will inform exactly how things get funded. He ao wangawanga tonu, kei wanganui etihi o ngā rōpū, ka whakaro ake ki tātou nei reo irirangi Māori, he noho a wangawanga tonu, ko tā rātou tino hea kia ki te he hua mō rātou kei roto I te rautaki nei.
He ao wangawanga, ka kore pea a mātou kōrero, e tino tai atu ki ngā taringa e tika anu, e kore pea o mātou nā whakaaro e whai wāhi ki ngā mahi kai ngā rā kai te heke mai nei.
Ei tā rāwari waru, me wai wā I ngā pau irirangi Māori ki roto I tēnei mā ere au.
Ko te mea nui e hihi anau ki te whakatoka, me pera rawa te kōrua, ki te whakatoka I te noho mai a ngā reo irirangi I roto I te rautaki nei. E whakapono mārika ana mātou, he wāhi nui tō mātou ki roto I te whakarauoratanga mai o te reo. Haere ake nei, haere ake nei.
Ko te whakarauoratanga o te reo te kaupapa, engari e tutuki ai tawa moemoea mā ngā uarai maa. Eruera Rerekura, te karere.